Igama lam nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sofunda ngama radians. So isiqalo nje sama radians siwaqonde kahle. Ngaphambilini kakhulu kakhulu kazi besisebenza ngama degrees obo 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees angle. Ama angle amaningi besisebenza ngawo njengesibonelo lesi sikanje sokuthi ekuqaleni masine angle kanje isidwebo esikanje se angle besazi ukuthi loyana u 90 degree u 30 degrees. Sazi ukuthi futhi masine si masine iangle le ekanjena besazi ukuthi leyo yi 90 degrees. Futhi besazi ukuthi masine angle straight njena ijika kanjena i 90 oh, i 180 degrees. Yoma angle ke ebesisebenza kakhulu ngawo ama degrees. Futhi besazi ukuthi uma sijikeleza indingiliza enjena u-60 degrees ungaya noma kuphi u-160 ngiyaxolisa u-360 hayi 360 degrees ebesisebenza kakhulu ngawo ama-degrees ke sisebenzile kakhulu ukhumbuleke ama-degrees indlela nje yethu abantu ukuthi sisebenzise sikwazi ukuqonda izinto esisebenza ngazo kepha namhlanje sofunda nje ngama radians now umqondo obalekile futhi ngale 360 degrees esikhuluma ngayo ukhumbule i 360 degree lento sibiza i full rotation noma ukujikeleza noma indingiliza ephelele orange li 360 degrees izinto eziningi nje ezijikelezana eziphelele ibhola li 360 degrees i 360 degrees nomlando noma i 360 nje yona inomlando omude osuka emaphambilini lento yokuthiwa i ancient umqondo bengifuna siubambe nge 360 degrees omunye umqondo omqoka ngo 360 degrees ukuthi isikhathini sakudala indawo bakuthiwa ancient Babylon Babylon yakudala bebana lento yokuthi amasimbolo wabo ezibalweni basebenzisa u 360 izinto zabo bazihlukanisa ka 360 thina manje angicanga ukuthi amasimbolo noma izehlukaniso zethu zilinganiselwa lapha koma 10 kepha bona beba ne 360 kufana nokuthi mhlambe singasho ukuthi bebane indingiliza nje indingiliza lena ama triangle wabo uma bazoyenza ama triangle wabo bebawahlukanisa ka 360 onke awu 6 bawuhlukanisa ka 360 kungenzeka ukuthi kusemqondwa kusemqoka nomqondo ukuthi bathole u 360 into zabo kaningi bayibala ngo 360 degree kepha namhlanje engifuna sikubheke yiloku abakubiza kule video leli ngifuna sibheke i radians radians ke yiyo esizosebenza kakhulu ngayo Bonga ngiyaxolisa yabo i 360 in salahlekelwa ama notes wami lapha yana ona ngwatholile ebengifuna ukusho bhi ngaphambi kokuba ngidlule ukuthi ama radians lawo sothi sikhuluma ngawo ilawa asemqoka ama radians sothatha njenge pure is into a pure esizayo ukuthi sibale kahle noma sithole impendulo ezikahle masisebenzisa ku trigonometry kakhulu so ngifuna ukulongijikeleza sizoqala nje sifunde ngama radians i radians ke sisebenza kakhulu ngezintingiliza noma ama circle kwamanje nangiyidroyile lapha yana kunalento abayibiza i radius radius igama nje lisondele kakhulu ku radians ngasho ukuthi is radius isaphulelo sendingiliza ngizodraw i radians lapha i radius ethu sothi imelo u r ngizothi ngithathe i angle mhlambe angle ka theta ngizodweba i angle ka theta ngizobhala nje lapha yana mhlapa thathe nje ngithathele noma ikuphi ngibhale i angle ka theta sine of theta yabo yeah, sine of theta esothi sisebenzisa siyathola ukuthi lapha kunalento esibiza ngike ngicale ngidwebe iphumele sizobona ukuthi ihlaphuka kuphi ihlaphuka kuphi. Naye-ke i-engeli yethu esesiyidrowile, uma ungathi uyayibona i-engeli yethu iwu-30 degrees kahle kahle, uma ungathi uyayibheka futhi nayo i-engeli leya esiyenzile ka-theta. Kepha lokho asikachazi kwamanje, safuna ukuthi sinibonise ukuthi kunale nto abayibiza i-subtle noma isakhiwo. Yebo, i-subtle leyana ka-theta noma isakhiwo, noma isakhiwo esigubuzele u-theta lesa, sothi sichaze nje mafuphi. Okusemqoka ukuthi lesakhiwo noma i-arc of subtle leyana ka-theta iyalingana ne-radiance leya esidwebile ngombala laphayana. Ukhumbule sifunda ngo-subtend ye u-subtend uleya r ebengimbhala, ngiyaxolisa uma ngithe subtle. U-subtend igama leliyana elikhuluma ngokuthi i-radius i-subtend leyana uyalingana ne-radius esihlale sinayo. Kusho ukuthi u-theta masingasho ukuthi mhlambe leya subtend leya iwu-1 radians, kuyafana nokuthi u-sin ka theta leyana nayo izoba 1 radians or 1 radiant mhlambe i-pronunciation indaba lapho, ngoba indingiliza leya futhi masisebenza ngeyindingiliza, indingiliza leyana ka-subtend iyalingana naleya egreen umuqa ka-radiance. Sizothi senze ibonelo bonelo nje ezimbalwa manje engifuna sihlale kuzo sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi ngisho ukuthini uma ngilongikhuluma nge-radiance nabo-subtend, onke la magama amanzima anzima engiwakhulumile. Engifuna nako ekubalulekile ukuthi ningalahleki ni, 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 ni kakhulu kuloko bese ngikuchazile. Uma ungakutholanga sothi senze nje ibonele manje nakuma-video amanye azayo, sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi masikhuluma ngabo arc of subtend, abo radiance nabo radius namasekeli sizokhuluma ngani. Nasi sibonele, ngifuna mhlambe sisibheke ngale nto besikhuluma ngayo abo subtend. Ngizodraw nje nothi ngawudweba umugca omude, ngizodraw indingiliza, ngizodweba indingiliza i-cycle enkulu nje laphayana. Ngenza ichashaza lethu esihlale silenza, ngidwebe i-radius yethu. Angiqeda ngizodraw-a manje i-engeli ke yethu, i-engeli yethu naye laphaya iphelele, full cycle rotation siyibiza kanjalo. Uma ubhekile kulezi lapha phezulu kuma degrees, singasho ukuthi u-360 degrees, kepha sifuna ukuyithola ngama radians. Ungalahlekelwa umqondo, manje sisebenza ngama radians hayi ngama degrees. Okusemqoka ukukhumbuleke, i-subtend ithi ukuthi i-subtend isigubuzelo, isigubuzelo lesi sigubuzele leya engeli. Masisibheka nasi yalaphayana, naso simele sibheke i-full cycle noma indingiliza nayo ephelele. Lena manje i-full subtend indingiliza ephelele noma egubuzele i-engeli yethu. Khumbula ukuthi i-engeli yethu uma u-90 degrees ne-subtend yethu izoba u-90 degrees. Ngisayisho nje ngama-radians, kepha i-cycle ephelele naya i-radius yethu laphaya. Ngakho-ke sizothi nawumqondo ukuze sithole i-engeli yethu, sesiyazi ukuthi i-subtend yethu iwu-2 pi r noma indingiliza ephelele hayi ehletshuliwe, ngakho sithi u-2 pi r. Ngakho-ke kufana naleya engeli leya manje eyethu encane ngaphakathi, nayo ifana nokuthi iwu-2 pi r, ngoba isigubuzelo, ukhumbule lento esishilo ngale ekuqaleni ukuthi i-engeli engaphakathi leyana encane iyalingana ne-subtend yayo enkulu eyigubuzele. Ne-subtend i-engeli sithi u-engeli x mhlambe ulingana ne-subtend yakhe ewu-2 pi r radians. Angazi mhlambe ngiyaqonda lokhu esikwenzile nje manje. Themba ukuthi niyayiqondisisa ukuthi ama-subtend nama-radians asebenza kanjani. Engifuna sikwenzeke manje nokusemqoka ukuthi sizame ukuyibala manje lento esiyithole laphaya abo 2 pi abo pi 2 pi radians laba esibe nabo labaya. Asithi kanje ke ukhumbule 2 pi radians, ubani u 2 pi radians, ubani ngama degrees noma ulingana no singasho ukuthi no 360 degrees. Khumbule indingiliza leya iphelele i full cycle notation ubani u 360 degrees. Ngayibhala degrees ngale yachashaza encane kepha thi ngibhale nje ngegama lakhona. Sizocima nje ngibhale ngo degrees lo yena simjwayele degrees. Sina umqondo sesinayo ningawulahlekeli u 2 pi or u 2 pi radians ulingana no 360 degrees. Ke u pi radians yena ke ulingana nobani? U pi radians yena ulingana no 180 degrees. Nako sikwenzile, si divide amacala omabili ngo 2, si divide u 360 ngo 2, sa divide u pi radians, u 2 pi radians ngo 2, sasala ngo pi radians, ngale mas divide u 360 sathola u 180 degrees. Okuleya half cycle yethu manje, ukhumbule into uma ihlukanisa kabili uthola indingiliza engaphelelanga noma i radians yethu iphanje radians yethu. Nayi lapha yana yabona manje isigubuzelo sakhona noma acceptand yakhona i pi radians noma i 180 degrees. Ngeke siqhubeke lapho, sizo divide ke manje zombili ngo pi radians, divide u 180 degrees ngo pi radians no pi radians sim divide ngo pi radians. Sizothola impendulo kabani. Ningacabanga mhlambe sizothi sisenze ngithole impendulo. Sizothi kena sisala ngo must divide u pi radians, sithola ngosala ngo 1 radians. Sekumele si divide futhi u 180. Thingathi mhlambe nginibhalele ningacabanga ukuthi ngizenzela into zami. Pi radians or divide by pi radians, 180 degrees divide by pi. Sizothi siyasusana kusala u 1 laphayana ke manje. Sekumele sithole impendulo u 180 degrees divide by pi radians. Sithola ukuthi u 1 radians ulingana no 180 degrees divide by pi. 180 degrees divide by pi pi degrees or radians. So to see ngibalele nje lapha eceleni nizokwazi ukuthi nithole nje kahle ukuthi siyenze kanjani. So yenza kanjani ukuze sithole impendulo. Inganixaki kakhulu ifani kumane ngitholanga nibale ibale nibonele ningasazo zenza nizithole kahle. Pi radians sayiphinda kancane nje futhi. Pi radians is equals to 180 degrees. Ukhumbule u pi radians uyalingana no 180 degrees. Bese moqeda uz divide u pi radians no pi no 180 degrees ngo pi. Uz divide ngo 180 zombili uzothola ukuthi ubo 180 ba cancela noma bayasusana. Sesisala ngobani manje? Ngo pi over 180 degrees. 180 degrees nazo uma zisusana sisala nefana nokuthi sisala ngo 1 degree. Akuseso 1 radians, sisala ngo 1 degree. Mhlawumbe kungenzeka inzima, mhlawumbe kungenzeka niqondi. Mhlawumbe kungenzeka angichazanga le ndlela enifuna ngayo, mhlawumbe ezokwenza kube lula. Kepha ikanjena nami mhlazane ngiqala ukuyizwa yayinzima kanje. So sazokwenza ezinye iy'bonelo ezosenza ukuthi siqonde. But kubalulekile ngifuneka nikwazi ukuthi u 2 pi radians uyalingana no 360 degree, u 1 radians uyalingana no 180 degrees. Futhi u 1 radians u pi radians uyalingana no 180 degree, futhi u pi u 1 radians uyalingana no 1 degree noma no pi over 180. So siyabonga, sothi sibonana kwamanye ama video.